And I miss the game, bro. You call me on my phone and I put ya get you. Ataka kuja getu, anajua na pika gavi tu special. Special for you too, niwe unanezi maga michechetu. Tuliza akiri mentu, okenipa usiku nipepaka kesho. Kesho, kesho, kesho.